nyuma ko sabu jamana diara barara du jamana diara ragera du jama wiala
la Fia City. City.